Mambo beat. I can like the microphone. Mambo, we must be mambo.
Mukoma da una Goritoto, Riti puta puta puti mazimoto, Danga de chiti swimwe chimoko, Iso a Goritoto.
Nakasi kapa chunde je taurama iti wazi, Mkoma mkoma, nereta phonim, Apana chanda isiba kaya,